hadabadnaha waa okay soo maaha
litiyo nolol qaybsigeena tusmo ushaaga toosinteeda hunoy mamusfaatira hadeena qasadaya tamashadeena qamusfaatira hadeena qurumaha cashaqna